Alafu pia ujipanga kutoka. Alafu pia ujipange kutoka.
Tunaenda wapi? Just here, lazima.
Where's Tony?
Yeah.
I don't know.